Aka mfeɛ dubaako ansa na mawu. Paa George. Paa George a ne di ankasa ne George Appiah Kubi a wagye din wɔ Sini mu no de ato dwa sɛ aka ne mfeɛ dubaako ansa na wawu. Ɔde nsɛm yi to dwa wɔ legend show Agyemang Prempeh di ho kyeame wɔ TV XYZ soɔ no so. Seesei Paa George di mfeɛ aduɔwɔtwe nnum. Nanso wasrɛ Onyankopɔn sɛ ɔmfa mfeɛ dubaako nka ne mfeɛ ho. Ɛno nti ɔrehwɛ kwan sɛ ɔbɛdi mfeɛ aduɔkron nsia ansa na wawu afiri ateasefoɔ asase so. Ɔde bɛwieɛ sɛ sɛ ɛka mfeɛ mmienu ansa na wawu a ɔbɛgye n'ani yie papaapa. Tie deɛ ɔkaeɛ no.
Ah,